SKRiM to nature, no name.
Oh, turahamagarira abajene bose bumva bifuza gushika kure kwiyandikisha muri Nanje Ndaririmba haketse ni muri yishuye ushobora kuba ufise impano yo kurapa canke yo guhibongoza nyaruka wipimire mu bandi yo mpano bikishobora kugukiza ku kibazo gihanze Burundi abaposi ntibashaka gufasha talent bituma dutakaza ikizere cy'ubuzima ugakora ibyo udashobora ubu rero babazaniye aho mushobora kugaragariza impano nyaragaso higanwe mu bandi bishobora kugutungira umuryango twarahaciye Isanamu Media tubatse tugetse kure cyane twaharonkeye inshuti n'abakenzi turafise family yatanje witegure fresh na confidence bizo tumutajya next right
no name
welcome family Nanje Ndaririmba edition ya gatatu you already know